igikuru gusa ni kumenya mbega ubya muri kurandurira ku inkuru hana wa musigure neza iyo nkuru ushaka kumurondera ko hariho aba youtuber cyangwa aba youtubers hakaba n'abamenyesha makuru ivyo rero tugiye kuzorondana n'amahugurwa ama formation yoza fasha abamenyesha makuru babo bose byumva ko bashaka kumenya hazobeho kumenya ninde asha kukora nk'umenyesha makuru abamenyesha makuru n'ibimenyesha makuru bitari yandikisha muri sense no bahimiriza kubikora kuko n'ugwego rukorera bose kandi rukukora ibanga nibango y'igihugu kugira umuntu atore ateza kuba afisi ibi hariho rero baje nga badafisi uburenganzira bwo gutora badafisi uburenganzira bwo kwitoza mugabo baje gukurikirana inyamatora ari karagenda nibaza ko uto kwitambika imbere ngo wanke kujya kwiyandikisha wanke kujya gusaba gukurikiza ibyo usabwa n'ugwego rw'igihugu abamenyesha makuru byamenyesha makuru nibarondere go kwiza ibisabwa byose baje kwiyandikisha
TV
abakunzi ba Isaac TV ndabaramukije cyane mwese yo mumva mukagera ndabibutsa ko ndabakunda cyane nkuko twama twabibabwiye hama ntimwibagire kugira subscribe mugire na share na comment of course na like hama kuri mikonije wo mucho santa la tarita behind camera Juma Dux uno musi rero twaje kuri maison de la presse murabibona maison de la presse twaje rero haje gukorega igikoga kidasanzwe aho baza gutora uno musi mu president w'ishiramwe ry'abamenyesha makuru mu Burundi bajeje imico na karanga reka re twinjire tugende turabe ukuntu biza kuba bimeze ninde baza gutora cameraman tugende
Alain, Majesté, Alain, Ego, Majesté, Alain, Majesté, Niamotoye, Majesté, Majesté, Alain Majesté.
Nous avons
Isaac TV turabaramukije cyane tubabwira kandi ko tubakunda nkuko twabibabwiye turi hafi yanyu cyane tubazanira ibintu bigezweho hamwe no munsi mwabibonye turi kuri Maison de la Presse aho habereye igikorwa cy'amateka igikorwa no mvuga abarundi cyangwa se abamenyesha makuru bari biteganye imyaka irenga 10 habaye igikorwa kidasanzwe ko gutora mu president wishira hamwe y'abamenyesha makuru baharanira imisho n'akaranga hama hakaba hatowe umuprezida turakuramukiza
amahoro meza ku barundi bakwa twumvirira baradukurikirana ubunyene nabandanya batubona ku mwanya baturaba ku mwanya ku mwanya hama nitwa Lenova Irambona nkuko heje kubivuga ni imyaka myinshi yari heze abamenyesha makuru bakurikiranira bagaharanira gushyigikira iby'imico n'akaranga bagomba gukora urunani ngo baje hamwe mugabo byagiye biragora nabihura ni ingora ntamba zitandukanye uno munsi ku kigezo cyandwi ukwezi kwa munyonyo 2020 muri bino bigo vya Maison de la Presse birakunze abamenyesha makuru bari ngahe Burundi abijumbura n'abari mu ntara hagati mu gihugu eka mbe n'abari hanze y'u Burundi babitore indongozi kureze gihawe ihangiro zihawe igikorwa kitoroshe cyo gukora kugira ngo rino shina hamwe rishinge imizi irishike kure kandi irigira kunguko beneryo eka mbere n'abarundi muri rusange
ego murakoze tutaraganira byinshi kandi agukeze felicitation kuko ni benshi mu bamenyesha makuru haba bagabo abatoyi abamama bumvise itangazo yuko bo kwitoza ko batashoye kwitoza reka ndabakeze hama ikibazo tengira ngaho onye kuko twabonye abantu baje suko bari benshi cyane nk'abamenyesha makuru babyihojeje mu bivuga kwiki
Ego urakoze cyane muri mu bantu batoye uno munsi nkuko umugwi wa matora warumaze igihe cy'amezi abiri uri ku kivi wabishikirije hatoye abantu indwi bari mu ntara hagati mu gihugu n'abantu bari hanze bose hamwe barindwi hama harabo muri Australia hari mu Faransa hari mu Zamali hari n'abari mu ntara hagati mu gihugu bose batoye mugabo rero hano muri sale naho habonetseho abandi 30 bitabye hanyuma rero umuno mujyango w'abamenyesha ku mico na karanga urimwo abantu benshi urimo abantu benshi mugabo rero hariho abatashoboye gukurikiza ibyasabwa kugira ngo umuntu atore cyangwa yitoze kuko mugwi ujeje amatora mu kiringo warumaze kunywa imya amezi abiri baravuga bati kugira umuntu yitoze asabwa kuba akwikibi kugira umuntu atore ateza kuba afisi ibi hariho rero abaje ngaha badafise uburenganzira bwo gutora badafise uburenganzira bwo kwitoza mugabo baje gukurikirana inyama matora ariko aragenda kuko basanzwe bumva ko kino gikorwa ari cya bose mugabo rero nkako ari abo basika 40 bashoboye kwitunganya neza nibyo basabwa kugira ngo uno munsi baronke uburenganzira bwo gutora no gutorwa raba abo bandi barishinga 40 baharimo bari mu ntara zo hagati mu gihugu n'abandi bari mu bindi bisata abo bose aho bukera komite nshingwa bikogwa banahawe kuyobora kurongora igiye gukorana n'abandi dukoranye dusanga ibanga kugira twige ingene abo bose nabo babyifuza bo kugurira imigi wa kugurirwa imijyango binjire muri AGCB Association des Jeunes Secrétaires du Burundi
bahamagaye abantu bitoza ego barabonye ko mufite ibintu bisabwa ni giki cyagupushije kuko hari haze iminsi myinshi nkuko twabibonye irishiramwe itagira no vuga nka komite ni giki cyakintu cyagupushije gituma uvuga ati jewe ntegereza kwitoza
Ego, icyambere cyo cyo rino shyirahamwe ndi mu bantu batangwe kino cyumviro guhera muri 2012. Dushaka kwiyumvira gushira ishyirahamwe. Hari abantu benshi twagenda umviro bimwe n'intumbero imwe, mugabo rero batakiri no muno mwuga, abandi batakiri mu kano gataka. Ibyo rero igihe twasaba hasabwa abantu bo kwitoza nibyo. Jewe nari kuva muri 2014 narizewe n'umugwi w'abantu twakoranya mu manama atandukanye mu gisagara cya Bujumbura yuko nofata indinganizo gikorwa mu minwe nkatwara komite nshingwa bikorwa mfata kibanza ubwo rero twarakoze niyo mfata kibanza novuga nti itogwa ry'uno munsi nti baje kugushira ku mungiro rero neza na neza bangize bwegu nkutowe mu nama ruko marusangi yishira hamwe mugabo urumva ni gikorwa nari isanzwe menyereye ndiko ndakora mugabo nagikora nk'imfata kibanza ubu rero naho umuntu agiye kubikora ari bwegu ari naho n'umugwi munini tugiye gufashanya kurongora no shira hamwe tugiye kubananya turabimwe twoshikana ndo tira hamwe ryacu kure hanyuma nabyiyumvamo kubera bisanzwe mu maraso kuva 2007 ntanguye neza na neza akazi ko menyesha makuru natanguye ikiganiro cy'imico na karanga ikiganiro bita ku muharuro cyafashije abatari bake narakoze n'ibindi biganiro byinshi nka za savoir plus nka za slam kino ranime n'ibindi na hari n'ikiganiro isa isango byagiye birafasha abantu kumenya byinshi imico na karanga kandi ibiganiro byose rero ntituraba cyane umuziki hari abantu rero bahitiranya ngo umvise umujournaliste w'imico na karanga ngo ni umuziki gusa oya na mareresi arimwo abacapa barimwo eka mbere bajya bavuga ibicuba barimwo amazina barimwo abajya bose bavuza imingomo barimwo byo byose ni imico ya karanga by'i Burundi ni kwigira hamwe tukobishigikira tukabiteza imbere kugira ngo niburi ko isi kirahinduka uwo bifata nk'umwuga mu gisata cyose arimwo abimutunge abibe akazi kiwe ka misi yose
jewe rero ndumvise ni kintu no musi kibaye ariko urumva cyari cyateguwe kera cyane ni biki mutegura kuko hariho abamenyesha makuru hariho ibinyamakuru nkuko bavuze ati imico na karanga umuntu ntiyumve umuziki gusa ariko yumve gucapa yumve ibicuba yumve n'ibindi ngaha mu Burundi murazi rugezo biriko ni iki mutegura kugira ngo bishobore gutera imbere nkeka bishike no niveau international
ubwa mbere kwabwo ikintu tujye kwirukira bwa mbere ni rino shira hamwe ryacu kuriha ingufu kuriha izina no kuvuga ko ari hani n'icicaro turonkaho rikorera aho rirangurira imirimo adresse abantu bayisanga haba adresse physique nkaha uvuga ati ni biro biri ngaha cyangwa se adresse electronique kugira niburi page ya Facebook ishyira hamwe tukagira konti ya Twitter tukagira Instagram tukagira mbere na email binashobotse mbere na site web yari no shyira hamwe kugira ngo dukore tujyanye n'ibihe aho bigeze ikindi nacyo ni kurishikana kure no ku bantu bashobora kugira icyo barifashije kugira ngo ritere imbere hanyuma ntambavuye ibyo ibintu tugiye gukora mu maguru mashya Majesta ni gukangurira abamenyesha makuru tunabafashe mbere no gutandukanya uno mwuga kumenya inge ngukogwa kuko mwino mwese ntwareka kubivuga hariho aba youtuber cyangwa aba youtubers hakaba n'abamenyesha makuru ibyo rero tugiye kuzoronda n'amahugurwa ama formation yoza fasha abamenyesha makuru babo bose byumva ko bashaka kumenya hazobeho kumenya ninde ashaka gukora nk'umenyesha makuru hamagengo n'amategeko yo kumenyesha makuru hama ninde agomba gukora nk'umu youtuber cyangwa youtubers amenywe na YouTube nkuko ari sanswe ibimo kuba hafi gucyo rero nibaza ko ari tugiye kubana dushira ingufu hamwe ni ibikorwa byinshi tokora tuhatubage mbere no kunywanisha rino shira hamwe n'ayandi mashira hamwe asanzwe akora n'ayandi akora nk'ibyo dukora iyumva izimico na karanga yaba hano mu gihugu canke yaba no mu hanyuma y'imbibezi Burundi
ego none ko hariho ama abantu ibinyamakuru byinshi cyane abamenyesha makuru bakorera ku mbuga zitandukanye ari za Facebook ari nk'abita ba promoter ugasanga ntibizi n'amategeko niki mugiye gukora kubwa ibyo binyamakuru cyane abo bamenyesha makuru
ibyo tugiye kwigira hamwe na komite ukirondera mbere kugira uzoshike ko neza bya bindi batubwira mu ngabo byita equilibre de l'information ugasanga waronse uruhande rumwe urundi ruhande kugira uronkera gutwaye n'ameza chanka tatu kubwizo rero gutanga makuru binti byama byoroshe waba ufise carte de presse waba utanayifise igikuru gusa ni kumenya mbega ubya muri kurandura ku inkuru hana wa musigure neza iyo nkuru ushaka kumurondera ko mbega nari ariko arateba kuyigwa kubera kabishaka cyangwa kubera dafise umwanya cyangwa yashatse ku imyo nkuru nyene ibyo byose rero tuzoza turasiguriranira tumenye titnaka bigenze kunuku wo kwitwara uko wo byifatamwe uko kugeza ibintu byotora ingisho gucyo rero nasakazi koroshye cyane ko ni horaje hari umuntu ashobora kuvuga ati hari umuntu udashobora kuvyuka ngo kivuga ah ngo ngiye kurondera naka ngo ci muronga aho rero ucukurikiza nzangazi zose zisabwa gukurikizwa kugira ngo uronke inkuru itunganyije neza idahengamye impande zose zaronke twijambo ku mwanya w'ubungana gucyo rero ibintu bikacuro nka ya nkuru nzizi tomoye bita inime information novuga nti iri réussi kandi iri équilibré
ego turumva yuko umugisense ubandanye uhimiriza abantu gutora ayo makarte cyanke kwiyandikisha cyanke ibinyamakuru bidafise ibisabwa cyanke bitaje muri sense ni kuhimiriza nk'ibinyamakuru cyanke abanyamakuru batari yandikisha mu mwuga
abamenyesha makuru n'ibinyesha makuru bitari yandikisha muri sense no bahimiriza kubikorana kuko nugwego rukorera bose kandi rukukora ibanga nibango y'igihugu nibaza ko uto kwitambika imbere ngo wanke kujya kwiyandikisha wanke kujya gusaba gukurikiza ibyusabwa n'ugwego rw'igihugu abamenyesha makuru byamenyesha makuru nibarondere go kwiza ibisabwa byose baje kwiyandikisha
abanyimba tari banga twashobora kumenya urubatse usanzwe usabana
jewe sinubatse mugabo ndafise abana babiri kandi nkunda cyane nabo bankunda cyane hanyuma ibindi nabyo ndabumenyesha makuru mugabo kandi ndakora n'umuziki muziki na cyane cyane mwe bita kibiriraho live music mu byo bamenyereye cyane bita makaraoke bisigura ko rero ndabikoze n'imyaka myinshi imyaka irenga nayo nyene nka 10 nizera ko rero kino gikogwa cyo kurongora no shira hamwe igimico na karanga hari nibyo mu gisata nibyo na byinshi byo mu gisata cy'imico na karanga nakoze cyane n'ubusanzwe nkora umuntu arazome arazi byinshi ahari inzitizi n'intambamyi zabo umuntu agiye kuraba rero ko yofacanya n'abandi kugira ngo umuti urama uboneke kuri ibi n'ibindi makoze
ngo reka tubashimire murakoze cyane
nimwe mukoze Isaac TV
bakunzi wa Isaac TV rero reka tubashimire cyane tubabwira ko tubakunda iminsi yose ni munezero kubana namwe kuri micro yari jewe Mucho Santa La Tarita behind camera Juma Jux
Isaac TV oh.